adigay kalsoonida mugale kugu majerteene madaxweyne majaraha u qabo maamulka hoggaanka